I pull up and I swerve. Fade away. Fade away. Fade away. Fade away.
Fade away. Fade away. Fade away. Fade.